Yahweh will be free. Genesis 12, verse 1. Or say, Onyankopon frey Abraham. Hallelujah. Na Ewurade ka kyerɛ Abraham say, wo de free wasase so ne wabusua mu ne wagya fie kɔ asase a mɛkyerɛ wo no so. Na mɛyɛ wo ɔman kɛseɛ. Na mɛhyira wo. Na mama wo din ayɛ kɛseɛ. Na wayɛ nhyira. Na mɛhyira wɔn a ɔhyira wo. Na wɔn a wɔdome wɔ no, mɛdome wɔn. Na wo mu na ɔbɛhyira asase so mmusua nyinaa. Na Abraham, verse 4, ɔse na Abraham kɔɔ sɛdeɛ Awurade kasa kyerɛ no no. Na Lot ne kɔɔ. Na Abraham firi Haran no, na wadi mfie aduason. Aduason num. Na Abraham faa ne yere Sarah ne nuaba Lot ne wɔn ahodeɛ a wanya nyinaa ne nipa a wanya nipa a wanyaa wɔ Haran. Na wofiri hɔ sɛ ɔrekɔ Kanaan asase so. Na ɔkɔduru Kana asase so. Na Abraham twaa mu asase no so kɔduru baabi a wɔfrɛ hɔ Sikum wɔ Mori pon no ho. Nso berɛ no mu na Kanaanfoɔ wɔ asase no so. Na Awurade yii ne ho kyerɛɛ Abraham kaa sɛ, wasefoɔ na mede asase yi bɛma wɔn. Na osi afɔremukyia wɔ hɔ ma Awurade a oyii ne ho kyerɛ no no. Na otu firi hɔ kɔɔ Bethel apueɛ bepɔ bi so. Na osi ne ntomadan a Bethel da nepueɛ na e da na Bethel da natɔɛ na e da apueɛ. Na osi afɔrebukyia ma Awurade wɔ hɔ. Na ɔsɔre Awurade. Na Abraham di atutena ara kɔ Negab. Hallelujah. Awurade frɛ Abraham sɛ ɔmfiri n'agya fie. Na ɔbɛhyira no paa. Ɛnɛ Awurade ɛfrɛ wo sɛ, bɔne su bia a wotim no gyae. Twe ho firi bɔne su bia mu. Na ɛnya adwensakyera. Na wobɛhyira wo. Wobɛhyira wo ne wasefoɔ nyinaa. Fa nhoma Yesu Kristo. Na gyina asɛm di. Hwehwɛ nkwagyeɛ hann no. And your life shall never be the same. Tamna Abraham a free nejafie no na ho de pa. And so free honum sene be ye radi bit me shra no. Ebi abone na ukra wo na wo ye no. Aya wo de nti wu ja na wo ya. And so also with me James sene be ye on sabet maka wo shira. Na Awurade mfa so wo nyo kese. Ɔse wetimi agye mu na Awurade ntimi ɛnyɛ ɔkɛseɛ. Awurade nhyira wo sɛ wetie n'asɛm. Ɔndom boa wo. Ɔfa ne ho nkronkron dom wo. Na tumi dwa ne bɔne. Na ɔbɛyɛ ɔkɛseɛ paa. Amen. Ɛbɔ mpaeɛ ma wo. Ewurade yɛda w'ase ɛma w'asɛm. Yɛda w'ase sɛ w'asɛm aba wo ma nkyɛn. Ɛkɔ so da w'ase. Yɛsrɛ wo bambɔ na w'adom sɛ nyɛ kɛseɛ wo yɛn so. Bɔne biara yɛte mu, bɔne biara yɛyɛ. Owura hu yɛn mmɔbɔ sɛ na ɔdɔ yɛte no fɛ yɛbɔ ne nea fɔm sue yɛmumu yɛn nyinaa kyɛ yɛ. Agye yɛ firi atamfo nsam. Hyira yɛ sɛnea ɔhyira gya Abraham no. Na yɛbɛda w'ase. Yɛda w'ase na ɔbɔhyɛ wo. Wadum incident. Ɛwɔ Yesu Kristo din. Na mebɔ mpae. Amen.